Ko te whirianima, a ne whakanawhai i a te health o alo. Ne ua uhu i mua at whakahoko te tōtonga, pe amu tono whakausi. O lau e te hai, ko e whakailunga lelei. Ne whait whakanofo sangato alofi i taua, he ko te kolo ai o te family lalo, he ne kua tue aviki e te kawā. Ka ne lahi te amanaki, mole anai feia, he ko te temi ani o te family talise. Ne mole tukuanga ki te family aia, he ne mole na tōlongu tahi. Ko tui sāwaka, minisi o te tau mo te toka lelei i alo, musa angongo ali ki pule kolo tawa, a ne na whakanofo i a te hau. Ka ne na tō urua ki whilongoi mo te kaumatu o te family, o muri muri pē ki tōna whai mahani. Ne e olo i a tui sāwaka mo te kau whakanofo hau ki te api o sangato alofi i ono, pea i te ala ne tau tū te whangona kai whai te tū. He ko te temi ae ne hau ki whakanofo pē he hau o kā malo i te tau. Ne kau i te tōtonga, te whakafufunga o te kovana, mo te teleke o futuna, pēa mo tōna hoa ngā ue. Ne whaiai kawa e toru, ko te kawa whakanofo o te hau, mo te kawa tutui sāwaka, pēa mo te kawa whakatau mauri ki te kau whakafe. Ne tukumuri ake, te wahe o te katoanga, pēne e teuteu i mo te whaikai tutu, ko te whainga hui whakari ariki, mo kā whakanofo he hau.